Dirty Sprite
Mafia.
Izinto zathanda ukonakala, hlisa iphapho benjonga ndavakala. Ke loo nto uxakile luxakaka, xa kuthethwa nam kwenza kanje ke mtshanam. Ujongele umntana uphantsi kwam, njengabanye kawulinde emva kwam. Exejoam for ever like Adam, if I drop a verse I'm ending your chapter. Bonile bengena bephuma, mhlaze ndangena nzonyuka. Sho my homies anqanywa iphupha, bacinga siyaphapha Aksuba. Bonile bengena bephuma, mhlaze ndangena nzonyuka. Sho my homies anqanywa iphupha, bacinga siyaphapha Aksuba. Aksuba, ndabuza bafuna ndithini, base bathula ukufa. Ndabuya ndisenza lo mculo, umthandazo kufezeka iphupha. Ndathula wacinga ziphelile izinto zothetha Aksuba. Ndicinga le mali kudala ndifuna, fane bandibiza intlama nzonyuka. Nantsi ingoma yenza ndim, awundazi yakho nix. Dlala isport liphethe istick, bethi golf number 6. That could only be a dream, gale mali ndithenga ijin. Ingqondo imdaka ucingomnxilo, impahla zona ndingomnxilo. Kunzima nolala, ingqondo yobusuku indenzela igaga. Ndiyeke lo mntana ubhalelwe kumba ufuna uxabana. My shit is too hard, itshisa nentlanzi kuzonyiwa kule sama. Lo mntana ongena ebaleka, ngoko akakwazi nohambile. Bengena bephuma, mhlaze ndangena nzonyuka. Sho my homies anqanywa iphupha, bacinga siyaphapha Aksuba. Bonile bengena bephuma, mhlaze ndangena nzonyuka. Sho my homies anqanywa iphupha, bacinga siyaphapha Aksuba. Aksuba, ndabuza bafuna ndithini, base bathula ukufa. Ndabuya ndisenza lo mculo, umthandazo kufezeka iphupha. Ndathula wacinga ziphelile izinto zothetha Aksuba. Ndicinga le mali kudala ndifuna, fane bandibiza intlama nzonyuka.
Dirty Sprite
Mafia.